kutosha. Maana ametupa uzima, ametupa hata neema, si ndio?
Amen.
Tuambie tu tupige makofi tukishukuru Mungu. Ambie jirani yako you look good.
Sana
pia tu jirani yako tafadhali, mwambie you look good.
You look good.
Sawa, sana pia mwenzako mwambie you look good.